Ubaba wakelikwala uyoba insizwa kanjani ubaba wakelikwa
uyoba insizwa kanjani uyoba insizwa kanjani ubaba wakelikwa uyoba insizwa kanjani
ubaba wakelikwa